no chopo ko wakodikisa Nyaka jola momaga no keto la malwa chithio Isupe ladies no ko lady kifra Yiriler mako wendege langu maimuna Obeto giskola no chopo ko wakikloi Anyumba no luongo wao kego mori jaka no kaba Motingo digi duogo Europe Ochako kao visa motero wa shirati wote Sitibe wa yudoka majorita giprado Oka ojo msiki kangwecho chikotel moro Masulwa nyisani lady nyakucham lunch Kendo wangu digo diamo nyakucham dina Both boro madhi Europe nyakumadhi soda Omia yudo ningi obergi joma dongo totimo pesa Bina ndege kubwa motingo dhano mia tatu Minye droga kwa no mani dote raikom No wangago ya yudoka weche teki yesu kende SN kudho kotingo kili woda dongo Wanu kodu merika san kodu bwano dira Yambo kue wafuyo juma sami kodu collins Ose aja masai no woro gimatindo idho Beli jama donje makoyo boga kochu winter Handsome rwaka kutingo picha na elwete Dorothy be wa yudo kurito wa gilepu koyo Joracharo biro dwa neno pambalo chilinet Kara nyumba no sega thua kodu jogo ngea gitimna
Frankfurt City, Germany, Nyakahana
chopo kameka mo chopo moza kodo nora Nyaka nyada nyisa ni tugo donga deklinet Mainz University nyaka mi unik ndani Omiya yeni Matthew soge no min luko tudagi pinte Vela kori euros Tonjora charma miela oro Mons na jo Kenya Kunto wa gombo masodo Wianya gijoji Samara gombo ni chengori Anjinato leo Toko yongi jimiwe ni mogo Pukrea uoro Uzo gikuwa atichano Duo kwa esama Gikmana neno tepi monte Tuda wacho Negedo Kenya tisavo Wagile kumula Kutubo